Amakuru yacyo kuri isaha reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashyize umukono ku itegeko rifasha Abanyamerika bagizweho ingaruka na virusi ya corona. Fidel Niyongabo adufitiye inkuru irambuye.
Perezida Trump yateye igikumu kuri iryo tegeko rikomeye mu ijoro ryo kumusiba Imana. Trump yisubiye ko ku byerekeye iyo ngingo yari yanebaguye mu minsi iheze avuga ko igayitse. Iryo tegeko ritegekanya imiliyaridi amajana 9 y'amadolari y'Abanyamerika arimo amafaranga agenewe gufasha abasinzikajwe n'ikiza cya COVID-19 hamwe n'ayo leta izokoresha gushika mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'2021. Byemejwe n'amajwi menshi mu mashami uko ari abiri agize Kongere ya Amerika ku itariki 21 y'ukwezi kw'12. Perezida Trump yari yamirije iryo tegeko inyuma y'aho abashingamateka n'abakenguza amateka bagyumvikanye ko yamara yaruhiye kuritera kw'igikumu mu ijoro ryejo ku munsi w'Imana. Yamenyesheje ko abashinga amateka n'abakenguza amateka bazobandanya kwihweza bimwe mu byo yarondeye ko byohindurwa muri iryo tegeko. Ingingo yiwe yo gutera igikumu kuri iryo tegeko yatumye imirimo imwe imwe ya leta idahagarara mu gihe amafaranga leta ikoresha yarategekanijwe kurangira ejo ku munsi wa kabiri. Iyo ngingo yatumye kandi Abanyamerika miliyoni n'imiliyoni bagiye kuronka imfashanyo y'amafaranga bari bakeneye cyane.
Icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo gushyigikira mu buryo bweruye Taiwan na Tibet bikomeje kurakaza abategetsi mu Bushinwa. Nanone Fidel Niyongabo arakomeza.
Ubushinwa bwerekanye ishavu no munsi wa mbere inyuma y'uko Perezida wa Amerika Donald Trump ateye igikumu ku ngingo zigenewe gushyigikira kurushiriza Taiwan na Tibet. Izo ngingo za Amerika ziyongera ku zari zimaze gufatwa ku byerekeye Taiwan na Tibet zaratosekaje kurushiriza imigenderanire hagati yayo n'Ubushinwa. Ku bijyanye na Taiwan, Leta ya Amerika yiyemeje gushyigikira ko Taiwan igira uruhara ruboneka mu nzego z'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe no kubandanya kugurisha ibigwanisho kuri icyo gihugu. Ku byerekeye intara ya Tibet, Ubushinwa bugenzura kuva mu mwaka w'1950 itegeko rya Amerika ryerekeye rivuga ko ibihano byotegerezwa gufatirwa abategetsi b'Ubushinwa bivanze mu byerekeye guhitamo uzosubirira umuyobozi mukuru w'idini Dalai Lama. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubushinwa Zhao Lijian avuga ko igihugu ciwe kigwanya civuye inyuma izo ngingo uko ari zibiri zafashwe na Leta ya Amerika. Amenyesha ko izo ngingo zivanga mu bibazo byerekeye igihugu ciwe. Avuga ko Ubushinwa butazokwigera buhengeshanya gukingira ubwigenge, imbibe n'umutekano hamwe n'inyungu zijanye n'iterambere vyabwo.
Korea y'Epfo ikomeje umugambi wo gukumira indege zivuye mu Bwongereza ni nyuma y'ubwoko bushya bwa virusi ya corona buvugwa muri icyo gihugu. Diane Nahazwe niwe waduteguriye iyi nkuru.
Korea y'Epfo yongereje ikiringo cyo kuziririza indege ziva mu Bwongereza gushika ku igenekerezo ry'indwi z'ukwezi kuza kwa mbere. Ni nyuma yaho ingenzi zitatu zisanganye ubwandu bw'ubwoko bushasha bwa COVID-19 bwatanguriye mu Bwongereza. Igisata kijeje gukumira ibiza muri Korea y'Epfo cavuze ko izo ngenzi zitatu zinje ku butaka bw'ico gihugu itariki ya 22 z'uku kwezi zivuye Londres ku mugwa mukuru w'Ubwongereza. Nibo bantu ba mbere batowe kubwo bwandu bushasha bwa corona muri Korea y'Epfo. Ubuyapani nabwo bumaze gutangaza ko guhera kuri uno wa mbere atamunyamahanga yemerewe kubugendera gushika mu mpera z'ukwezi kwa mbere. Muri ico gihugu umuntu umwe aramaze kwandura ubwo bwoko bushasha bwa COVID-19. Aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho kuva kuri uno wa mbere ingenzi zose ziva mu Bwongereza zibwirizwa kwerekana ibipimo bimaze amasaha 72 vy'uko ata bwandu bwa COVID-19 zifise. Hagati aho vyitezwe ko Ubwongereza nyene bwemeza urucanco rundi rwakozwe na sosiyete AstraZeneca muri ino ndwi. Kaminuza ya Johns Hopkins ifise icicaro aha muri Amerika mu biharuro vyayo bishasha yerekana ko ku isi yose abanduye corona bagera ku 80,800,000 abimaze guhitana nabo akaba ari 1,700,000.
Leta ya Sudani yohereje abasirikare batari bake mu majyepfo y'akarere ka Darfur hongiye kubyuka intambara z'amoko. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Diane Ninazwe.
Itororokanirizo ry'amakuru ya Leta muri Sudani Suna ryatangaje amakuru rivuga ko igitigiri c'abasirikare congerejwe muri iyo ntara inyuma yo gushamirana gufatiye ku matati y'amazi hagati y'abadasangiye ubwoko kwahitanye abantu 15. Buramateri w'iyo ntara nawe Musa Maidi yabwiye iryo tororokanirizo ry'amakuru ko abasirikare barungitswe mu ntumbero yo kwaka ibigwanisho abanyagihugu no kurondera abari nyuma y'uko gushamirana. Amoko ashamiranye na y'abamasali n'abafalata. batana mu mitwe hapfuye babiri bo ku ruhande rw'abafalata na 13 ku ruhande rw'abamasali hama hakomereka 34 ku rugo ruhande nyene. Akarere ka Gereyida kabereyemo uko gushamirana karakunze kuvugwa mu ingane zimaze guhitana abatari bake bo muri ubwo bwoko bubiri. Uku gutana mu mitwe kutatomoye ryari kwabaye niko kwa mbere kuba inyuma y'inama yo kwiyunga yari yabaye mu kwezi kwa 10 kuno mwaka.
Inama y'abaminisitiri y'umuryango w'Uburayi bw'Unze Ubumwe yemeje nta na kimwe ihinduye amasezerano y'ubucuruzi n'igihugu cy'Ubwongereza kizasohoka burundu ku mugaragaro muri uyu muryango mu minsi 3 iri imbere. Fidel Niyongabo arakomeza n'iyi nkuru.
Ibyo bihugu uko ari 27 bizashyigikiye amasezerano yapfunditswe inyuma y'amezi atari make y'ibiganiro. Uno munsi kuwa mbere abaserukira ibihugu 27 bisigaye mu muryango w'umwe bw'Uburaya bemeje amasezerano mu by'ubudandaji n'igihugu cy'Ubwongereza inyuma y'uko kiwuvuyemo mu matora yahagarikiwe n'umutegetsi mukuru ajejwe ibiganiro w'uwo muryango Michel Barnier. Amasezerano azotangura kuja mu ngiro ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu mwaka buca utangura w'2021 azoshobora gukurikizwa by'agateganyo na hataremezwa n'inama nshingamateka y'umuryango w'umwe bw'Uburaya. Bitekanijwe kugwa rwego ruyemeza mu mpera z'ukwezi kwa kabiri k'umwaka uta. Ayo masezerano ntaremezwa kandi n'abashingamateka mu gihugu cy'Ubwongereza. Bitekanijwe ko abashingamateka bayemeza ku munsi wa gatatu w'indwi.
Azerbaijani ivuga ko abasirikare bayo batewe n'umutwe wa gisirikare utemewe n'amategeko wo muri Armenia mu ntara ibihugu byombi birwanira ya Nagorno Karabakh. Inkuru irambuye tuyibaze mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Ubushikiranganje bujeje kwivuna abansi bwa Azerbaijan bwatangaje no musi kwa mbere ko inteko zabwo zatewe n'umugwi w'abanya Armenia mu ntara ya Nagorno Karabakh. Umusirikare w'umunya Azerbaijan yarasize ubuzima mu gihe wundi yakomeretse. Ubwo bushikiranganje bwamenyesheje ko icyo gitero cabereye mu bumanuko bw'intara ya Nagorno Karabakh ku munsi w'Imana ku mutaga cashoboye guteshwa abantu batandatu mu bagikoze bakaba barahasize agatwe. Igisirikare cyo muri iyo ntara cyateye ibyatsi ibyatangajwe n'ubushikiranganji bujeje kwivuna abansi bwa Azerbaijan kikaba cavuze ko ari ibinyoma n'agasomborotso kimenyesha ko inteko muri iyo ntara zubahiriza neza amasezerano y'uguhagarika ingwano yapfunditswe hagati ya Azerbaijan na Armenia. Ku itariki 12 y'ukwezi kw'12 ivyo bihugu vyombi byaratangaje ko gutana mu mitwe gushasha kwabaye mu bumanuko bw'intara ya Nagorno Karabakh. Ruhande rumwe rwagirije urundi ko rwarenze ku masezerano y'uguhagarika ingwano.
Barakoze Fidel Niyongabo na Diane Ninahazwe batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Abantu bitwaje intwaro bataramenyekana bateye urugo rw'umuturage mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda bica barashe umwe mu bagize uwo muryango banasahura amafaranga y'u Rwanda arenga 400,000. Abaturanyi b'uru rugo baravuga ko abahateye barimo n'abambaye imyenda ya gisirikare. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ya Temistocle Mutijima.
Ibyo byabaye hagana saa 3 z'ijoro ryo ku cyumweru gishyira uyu wa mbere mu murenge wa Gihundwe w'akarere ka Rusizi hafi nko mu birometero 3 uvuye rwagati mu mujyi wa Kamembe. Abo bagizi banabi batatu bitwaje imbunda barimo babiri bambaye imyambaro ya gisirikare ngo babanje gusaba nyirurugo ariwe bwana Fidel bavuga menshi kubaha imbunda yakuye muri Kongo nk'uko yuri mu batabaye imbere yabitwiganiye.
Baramubaza ngo nabahereze imbunda ngo yakuye muri Kongo. Narababwira ati nta mbunda mfite. Harimo basirikare bambaye imyenda ya gisirikare n'abambaye severe nabwo ngo bazagufata ikambo bari bafite ubuho ngo umugabo bamaze kumuboha aza guhamagara umugore ngo araryame. Umugore arabyuka nibwo rero babakaga amafaranga bamaze kuyabaha nibwo rero yabasohokagaho. Asohotse kuri umwe yamufashe wa wundi wari ufite imbunda ngahita aramurasa bahita ko bacika bagenda.
Uyu muturanyi akomeza avuga ko nyuma yo kugerageza gutesha abo bagizi ba nabi bari bamaze kuboha umugabo we no kubasahura amafaranga y'u Rwanda agera ku 470,000. Nyakwigendera Mukandayisenga Olive w'imyaka 38 y'amavuko yarashwe aza guhita apfa ubwo batabaye biteguraga kumujyana kwa muganga. Nubwo ubu bugizi bwa nabi bwabaye hagana mu masaha 3 bamwe bavuga ko kuva mu masaha 12 z'umugoroba hari abantu badasanzwe muri ako gace bagaragaraga hafi y'urugo rwatewe.
Nazamutse hariya ari nko masaha 12 z'umugoroba hari nanjye kugwa hara ku muhanda mbona abantu bahagaze hanga ngira ngo nabantu bari kwahira byatsi hano by'amatongo nitako ndakomeza ngenda genda ndazamuka
akuvugishije
ntago bambugishije ngarutse ntonye kureba hano mbona ntabahari ariko zamuka nyuma yaho ngiye ku irondo kuko nge nkwe muri rubenga ya kabiri mu kugenda tugupanga irondo hiryiriye tugarutse twumva ngo bano ngo barashomwa
kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru ntitwashoboye kuvugana n'umugabo wa nyakwigendera kuko yarakiri kwa muganga. Icyakora igisa nk'igiteye urujijo nuko abaturanyi ba hafi cyane b'uyu muryango barimo n'ababanaga nawo mu gipangu kimwe batashakaga kugira icyo bavuga ku byabaye. Nk'uyu babanaga umuryango ku wundi ati
ngo barari kumwe mu nzu ufite amakuru afatika biroroshye ntitunabona ne ntacyo mbize amakuru muyabaze ribu cyangwa polisi kuko yahageze ubwo abanyamakuru murajya gushaka nyine mushake aho ngaho bariho mushakira amakuru.
Ku rundi ruhande hagakomeza kugaragara igisa n'icyoba mu baturage ba hafi yahabereye ubu bwicanyi
twahungabanye twabyutse mu gitondo nyine batubwira ko iyo nkuru yabaye twagize ikibazo muri twebwe kubera ko dutazi iki cyateye muri makeya nta gutuzi abateye aho bavuye mbega sinzi ukuntu nabivuga nanjye
umutima nyine umva harimo ikibazo cy'ubwoba kubera ibibyo byabaye nyine ariko umuntu nyine igihe kirageye umuntu nyine akihangana nyine akabona nta kundi byagenda kuko inzego z'umutekano ziba zituri hafi tukabona umutima mbe usubiye mu gitereko.
Icyakora Bwana Kayumba Ifuremu uyobora akarere ka Rusizi akabizeza ko ubuyobozi bubari hafi.
Abaturage turabwira ibintu bibiri, icya mbere ni ugutuza mu mitima yabo, ubujura ubundi dukora ibishoboka byose tukabarwanya tukakora gukumira, ariko iyo byabayo nka gutya ntago bivuze ko igihugu kidahari, ubuyobozi burahari ndetse n'abaturage bose barahari, ariyo mvuga nti twese dufatanyije hamwe turwanya ikibi, ariko abaturage banumve ko abayobozi bari hafi ntihagire ikibakura umutima. Cya kabiri ni uko tugomba gufatanya kugira ngo turusheho gukumira ibikorwa nk'ibingi by'ubugizi bwa nabi.
Umuryango watewe n'aba bagizi ba nabi bitwaje intwaro wari w'abaturage basanzwe aho umugabo yakoraga ubucuruzi bw'amatungo maremare naho umugore wagakora imirimo isanzwe yo mu rugo. Bibaye inshuro igiri ya gatatu mu gihe kitarenze icyumweru kimwe gusa aha mu karere ka Rusizi mu mirenge isa nkaho yegeranye hagaragara ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bihitana ubuzima bw'abaturage. Ubutegetsi bugasaba abaturage kugira uruhare mu kwicungira umutekano, nyamara babagaragaza ko hari aho imbaraga zabo zigarukira.
Ntago byakunda ko amaronde yahangana n'amasasu ntibibaho.
Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC kiratangaza ko cyahinduye uburyo bwo kwita ku barwayi bavurirwaga mu rugo, aho gusangwa n'abaganga mu rugo nk'uko byakorwaga bazajya bajya kwa muganga. RBC ivuga ko uburyo buzagabanya imirimo y'abaganga bakabasha kwita ku barwayi benshi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboy.
Mu itangazo ikigo cyashyize ahagaragara rigaragaza ko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyavuguruye uburyo bwo gusezerera abarwayi ba COVID-19 bitabwagaho bari mu rugo. Ubu buryo bwari busanzwe bushyirirwaho abarwayi batarembye bagakurikiranwa n'abaganga bari mu ngo zabo. Ubu buryo bushyashya rero buteganya ko abarwayi ba COVID-19 bataragaragaza ibimenyetso cyangwa bagaragaza ibimenyetso bidahagije bazajya bishyira mu kato k'iminsi 14 nyuma bajye kwa muganga kwisuzumisha bafatirwe ikizamini hakoreshejwe uburyo bwihuse bwa rapid test. Hanyuma igisubizo nikigaragaza ko batakirwaye bahite basezererwa bakomeza ubuzima busanzwe. Ibi bikaba bitandukanye n'uburyo bwari bumenyerewe aho abaganga bajyaga gupima umurwayi mu rugo hirindwa ko yasohoka akagenda yanduza abo bahuye. Dr. Nsanzimana Sabuyo wa RBC yabwiye Radio Ijwi rya Amerika akamaro k'ubu buryo bushyashya.
Abaganga rero uko abarwayi babaga benshi twabaga dufite itsinda ry'abaganga riri kujya muri buri rugo buri munsi, urumva niba dufite abarwayi umunsi barenga 1,000 bajya muri buri rugo muri izo ngo 1,000, ntabwo ari ikintu cyoroshye kandi noneho ugasanga aho bagiye kureba nta burwayi mu by'ukuri bukomeye bafite, usanga ahubwo basize abandi barembye bakwiye kwitabwaho cyane.
Muganga Sabe akomeza asobanura ko inyigo zishingiye ku bumenyi ndetse n'ibyatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima w'MS hamwe n'ikigo CDC cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje ko umurwayi umaze iminsi 10 atagaragaza ibimenyetso aba afite ibyago bike byo kwanduza abandi, bityo akaba ashobora kujya kwisuzumisha bitabaye ngombwa ko abaganga bamusanga iwe mu rugo ahubwo ko bazajya bijyana kwa muganga. Uyu muganga asobanura ko ubu buryo bwo kongera aho abantu bipimishiriza COVID-19 bizatuma imibare y'abanduranya kuri igaragara aho kugira ngo abantu bibeshye ko ari bazima kandi barwaye batabizi.
Muri byumweru bice bicize dutangiye uburyo bwa test yihuse rapide imibare yarazamutse cyane. Biba bisobanuye ibintu bibiri, kuko u Rwanda ushobora kuba uri gukwirakwira ariko ushobora no kubaze ko abari barwaye batabizi noneho batangiye kugaragara kuko uburyo bwo kwipima buri kuburi kwihuta. Nibyo turi kubona abantu benshi bari kujya mu mavuriro yigenga akagenda afite ibicurane bisanzwe yagerayo batariko nta nubwo ari n'ibicurane afite na COVID-19. Uko zimanuka rero zikwirakwira abantu benshi baraza kubimenya. Ni byiza kubimenya kurusha uko utari kubimenya ugakomeza ukanduza. Ni nayo yari intego twari twihaye tuzana izi teste zihuse zikunganira iriya PCR n'ubundi wasangaga inagoye kwikwiza ahantu henshi.
Muganga Nsanzimana atanga inama ku bantu baba bafite ibimenyetso bya gripe muri iki gihe kwihutira kwipimisha kugira ngo barebe ko nta COVID-19 irimo.
Abantu benshi baragira ibicurane, baragira gripe, bakibwira ko ari ibicurane bisanzwe, ni sinizite nsanzwe ngira nkunda gufunga mu bihe by'imvura. Ariko abo bantu nibo dushaka gushishikariza ngo tera intambwe ujye hafi y'aho utuye, hari ivuriro ririmo uburyo bwo kwipimisha. Iminota 10 gusa irahagije umenye ko udafite COVID, utaza kwiha inshuti zawe, utaza kwiha umuryango wawe.
Ibi byemezo bibaye mu gihe Minisiteri y'Ubuzima yarayitangaje ko mu Rwanda abantu babiri bahitanywe na COVID-19, bituma umubare w'abamaze guhitanwa n'iki cyorezo ugera kuri 74, mu gihe abakirwaye bagera ku 607. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Umuryango w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye watangije amasengesho asoza umwaka asanzwe amara iminsi 3 uko buri mwaka urangiye muri iyi myaka 15 ishize. Ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirika neza.
Awali muri komine mutaho intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi ari nayo president Evariste Ndayishimiye aturukamwo. Kuva kuri uyu wa mbere hakoraniye igikoraniro cy'amasengesho y'iminsi 3 yateguwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Umugirwa watangujwe na nyakwigendera Pierre Nkurunziza kuva ageze ku butegetsi, aho yakoresha ibikoraniro inshuro 3 zose buri mwaka kuva mu mwaka w'2005. Mu minsi yatanguriye iyi minsi, umusenyeri mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega Simon Ntamwana yasabye indongozi kurangwa n'ubwitonzi no gutunganiza bose.
Ishano Herode yakoze rikigera ivugwa mu gihugu cacu n'iryaba ryarabaye ntirigasubire kuko nivumwe rimwe rya nyuma uheregeteza inzoya n'ibibunduguru kubera umwina w'ubukuru, umwina w'ivyisi. Umubyeyi wacu Papa Francisco ni watwigisha ati ikibazo kinini mu mibano y'abantu n'amagara make ya muntu nyene ni kurya kwama yashize imbere ukwikunda akiyumvira ineza y'umugwi wiwe canke yiyumvira nkawe. Icyo kibazo nicyo gihinduka imvo y'indwano mbere kiganashika no kwihonya bwoko. Nubwo tubishyire mu mutima iryo vumwe rya nyuma ntirize ryigere risubira muri kazoza k'igihugu cyacu.
Umukuru w'igihugu yashimye cyane nawe kubona Imana yakingiye Burundi kiza cya corona.
Sivyo imbeshere, umukama arayoberanya imigambi y'amakungu akangiriza ivyiyumviro vy'ibihugu. Nimurabe ingene Burundi bwari bwaratabaguritse muri kahise kacu tukaba abaja mububisha, none nimurabe Burundi bw'uno munsi muca mubona ko Imana ikora ibitangaza. Nimurabe ingene Imana yazigurije ubu Burundi bwacu irabuziguriza ikiza corona. None ga yemwe ico si gitangaza, ibihugu byose duhana imbibi amakungu ico kiza carananiranye ko kigwanywa kandi so kuvuga yuko atashaka abafise byo kukigwanya. Mugabo rari ngene kigoba kizigirije bihugu mugatwebwe tugashobora gukora natunganuko tuzi neza ko ngaha muri twebwe atawuba ico kiza corona kandi tutirobanuye.
Ugushima Imana kuvyerekeye gukingira igihugu n'abakibamwe mugera wa corona n'uwo yasubiriye yari yabishimangiye kwa 2008 ukwezi kwa 5 uyu mwaka mu ikorane cya nyuma yakoresheje nk'imboneza y'amaho ya CNDD-FDD.
Turashima Imana dukoreye amatora meza umutekano mukaja kurima mu kimbura mugira ama cooperative mukarima mu kimbura abandi mukadandaza abandi ahandi bya kwamye byose dukomeje shimana yacu ahandi byarakwamye. Ubwo n'ubukuru bw'Imana, ikiganza c'Imana kiri ku Burundi, ku Barundi, umuhezagiro w'Imana, ubugisha w'Imana, bijya biza byose bavuga bica mu muyaga none umuyaga w'i Burundi imana ibutunganije neza nibihite twikomera amashimana yacu none se ndabona ngaho mwebwe hari no muyambaye agahobera abantu ngamwe nirakambaye nga rukambaye nga none mubaye iki dukomera amashimana yacu imana ikora ibitangaza nkwishinyira intahe none mwebwe mvira ko musumbye abanyamerika n'abanyaburaya amasabune n'amazi meze gukaraba amazi canka amasabune atamana irimwe byose n'ubusa
Mukingo cy'imyaka 15 ishize ya Episcopi Katolika ntibahora bugurura bene bino bikorane. Benjo zitari nke abategetsi hugite cyabo hamwe na leta babagirije kwivanga mu itunganywa ry'igihugu n'ukina politike. Abatari bake babona muri ingendo nshasha ubwiyunge hagati y'ibyariho vya papa muri ico gihugu ca Afrika y'ubuseruko hamwe n'ubutegetsi. Mbere ibiro vya president Evariste Ndayishimiye vyasohoye itangazo bishimagiza ijambo ryasomwe ku munsi mukuru wa Noheli rivuye Roma. Ryasomwe n'umukuru w'abasenyeri Katolika mu Burundi Jacques Banshimiye ubusa.
Arahimiriza kw'abantu bose bubahirizwa mu gateka kabo akimiryango yabo n'akikibano cabo aremeza ko ibyo bitegerezwa kugaragara haba mu by'intwaro canke mu by'ubutunzi kuko nanone Imana yabuhaye abantu bose ngo babusabikanye ashaka ko mu gihugu icari co cose hakomezwa umutima wo gufatana mu nda n'ugufashanya atagukumira umuntu numwe yaba umusangwa cyangwa umunyamahanga inyambukira cyangwa impunzi papa bandanya ashimangira rwose ko politike nziza ari iremesha uwo muvukano w'abantu bose igategekanya ku rugero rubereye ukuntu ibijanye n'akazi byogwizwa Papa aremeza ko politike nziza ari yiha ikibanza kibereye aboro atamuntu numwe akumirwa cange ngo ahonyogwe kugakanu
Masengesho yatanguye kuri uyu wa mbere turetse abubahwa abatandukanye bo muri leta uhereye ku mushikanganje wa mbere n'umutambukanyi wiwe harimo kandi na Denise Nkurunziza na Rwanda ndadaye afaso ni babanyakwigendera Pierre Nkurunziza na Amerika Rwanda ndadaye bahoze barongoye Burundi eroje urika neza ijwi rya Amerika